masithi mhlambe sine sequence siqala 1 it negative half iye ithi ku negative ithi positive 1 over 3 uqwa ku iye ku negative 1 over 4 uqwa iye na ku positive 1 over 5 iqhubekeke 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 unaphakade njengolo hlobo singakwazi ukwenza igraph ke ngoku yale sequence sobe x axis yethu sathi y axis yethu ukwa sawubhala ngoku I ne x axis yem x axis yethu I horizontal sayibiza I n axis ke yona n sayibiza n ngu positive 1 lwa bengu negative 1 ke ngoku negative 0.5 positive 0.5 andizobe ngoku njengohlobo niqhele x ne y axis ndizoba nje y ne n axis ke ngoku so 1 2 3 u n ke ngoku index yam ke lana 4 5 6 kubekeke zaphela ku 5 kodwa siya sibone apho xa u n engu 1 i-index yethu ngu 1 a sub n wethu ngu 1 pha xa ngu 1 i-term yethu ngu 1 ke ngoku y uy ngu a sub n okay xa u n engu 2 xa ngu n engu 2 u a sub n wethu ngu negative 0.5 ngu xa n engu 2 ngu negative 0.5 xa u n ngu 1 over 3 xa u n ngu 3 u a sub n ngu 1 over 3 ngu positive 1 over 3 sibeke pha phezulu xa u n ngu 4 sifumana u a sub n ngu negative 1 over 4 sibhale apha ngqo okay ugqoke ithi ugqibela ngithi xa u n engu 5 u a sub n 1 over 5 ngu positive 1 over 5 iza maphake ngqo ke iqhubeke 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 yasibona ngoku as points ziyatsiba tsiba zibonakala ingathi ziyazisondela ke kwinani elingu 0 ngoku zisondela kwi axis yethu ingesenzela ngesibuze ngolombuzo kwenzeka ntoni xa u n iya kunaphakade ke ngoku elinye ihlobo loyibhala xa le sequence inoqhubekeka ngokuyotsho kunaphakade singafumana ntoni masiyibhale ngohlobo sawuthi yintoni ilimit ka-a sub n xa n tends to infinity okay masicinge ngoku le nto ngoku uba siyakwazi ukubhala u-a sub n ngokwefomula ngoku simbhale explicitly ngoku singambonakelisa kanjani u-a sub n ngokuyale sequence sanzi general formula yethu a sub n siqala n is equal to 1 siyophela kwi-infinity with a sub n equal to asinika nto andithi siye siqala ku 1 over n andithi siyabona siyakhula iyikhula i-sequence ngehlobo sithi positive ti negative positive negative positive negative singayiphindaphinda ngo-negative 1 mhlawumbi singathi to the power n izawuba positive izawuba negative le ibe positive hayi siyifuna ube njalo sawa ngu-n plus 1 sayenza upositive sifuna i-term yethu qala ibe ngu-positive sawa n plus 1 singakwazi ngokuqinisekisa uba iyasebenza nale general formula ngokuxa sithi 1 over 1 ophinda phinda negative 1 to the power 1 izasinika la 1 ke ngoku sino-negative 1 to the power n plus 1 over n xa sizibuza ngentoni ilimit ka-a sub n xa u-n esiya kunaphakade sizayibhala ngehlobo sithi ngulimit ka-negative 1 to the power n plus 1 over n xa u-n esiya kunaphakathi n nge-index yethu khumbula ngo u-a sub n iformula ka-a sub n ke ngoliya i-function yethu ngoku xa siya siqhubeke ngoku sisebenzisa i-positive integers siyaqhubekeka nje u-n ke simsa ku-infinity ngoku unaphakade ke ngoku kodwa ngoku njengokubona into esinoyenza ngoku apha sizothatha la n sithi mhlawumbi u-n xa iseba mkhulu kakhulu apha emazantsi ngoku i-denominator izayiba nkulu andithi kodwa yonke ngoku le nto ephangaphezulu ngoku yonke u-negative 1 over into enkulu kakhulu izayiba ncinci andithi negative 1 over 1000 uza kunika mhlawumbi into encinci kakhulu izawuleqa u-0 ngoku iya kwinani elingu-0. Andiyibonakalisanga uba yinyani ke le nto ndenze nje le limit ke kodwa uba le nto inyanisekile ke uba le nto inyanisekile xa u-n esiya kunaphakade eyeba mkhulu kakhulu iya ku-0 if true xa u-n esiya ku-infinity uzasinika u-0 njengoba ubona ngokulaa graf ndizobileyo xa u-n ezawuqhubekeka sizawufumana u-0 sizawukwazi ubhala side ngo-a sub n converges. Uthetha converging uthetha ukuthi iya kwinani elinye ke ngoku elingu-0 it converges iya kwinani elinye iya kwinani elithile that ithetha loo nto ithi it converges ke ngoku xa ilimit ka-a of n ilimit ka-a of n xa n isiya kwi-infinity ingu-0 sithi it converges ke ngoku iya kwinani elingu-0 uba le nto ibingenzi le nto kuthiwa ibingethi ibingekho convergent ke ngoku le term u-a sub n bengasiniki inani elinye besizawuthi ngoku i-divergent ke ngoku.